yariko arababara cyane yifuza gushika ku neza twebwe abarundi twese ababi n'abeza abo muri kumwe mu mugambi wanyu n'abatari kumwe namwe mu kwigana Kristo we yababaye agahambwa ku musaraba akabambwa ku musaraba kugira ngo bavukanye ingunda ukwemera kubashikanye muri iki gisabisho gihereye mu mvuka y'imisa kikazobandanya iminsi itatu mizima nikivyare na ntaryo ibikorwa bihimbara Imana n'abantu tubanje kubifuriza umwaka mwiza w'2022 kuko tukiri mu ntango yawo turanabifurije igikorane cyiza umwe wese adashobore gutahana ijambo rimuremesheje kandi yakiriye kugira ngo rishobore kumuyobora mu byo agiye gukora Uburundi buranyotewe imigisha y'Imana iciye mu ntwari itunganye bugabiwe n'ubweranda n'ubutungane bw'abashinzwe ibanga ryo kubuyobora mbega bwoja he butaroreshejwe ku Mana no ku rukundo rwayo kugira ngo mu muvukano wa bose bashobore gutera agatambwe gashasha baje imbere ubundi naza umukama nurya ahuza umutima we n'amabwirizwa meranda yayo byongeye uyu munsi Ekleziya ihimbaza umweranda Fabiano yayibereye umubyeyi mukuru mu ibanga rya papa araheza mbere apfira iryo banga nifuje ko mwese mwojana inzira yamushikanye ku buninazwa bw'umukama wacu Yesu Kristo yatowe ngo abe papa ari umukristo mulayike nk'uko kwanyu mu kiringo cyo gutora ubusubirira Petero mweranda akanuma karaje gahagarara ku mutwe wa Fabiano abari muri icyo gikorwa baca bagena Fabiano naho yari umukristo mulayike ngo asubirire uwo arahejeje gusandaba yararanguye ibanga ry'igihe cy'imyaka 14 ariko mu mpera Ekleziya ica yinjira mu ruhamo rw'umwami Desio w'i Roma rwahitanye Fabiano mweranda yaranze guhemukira ibanga ryiwe yaragumije ukwemera kuwe n'ukwe Ekleziya abera atyo akarurira ba Kristo n'abasaserdoti biwe kuko nabo baremeye barapfa haguhemukira Kristo uyu munsi nyene ni umunsi mukuru wa Sebastiano Mweranda umusoda w'umwami Diocleciano nka mwebwe abatari bake yishwe n'uwo mwami yakorera amuhora ko yakijije aba Kristo bariko barahamwa nawe arabanyegeza bararusimba Sebastiano rero aca acibwa urubanza ku kuraswa imyambi hanyuma iyo myambi irahava irakira ntiyapfa mugabo uyu mwami mwishavu yari afise aca muranikira abamukubita yicwa rero n'ayo mahiri mwebwe abasirikare muri ino ngoro nimwakira ako karoro kabereka ingene ukuri ariko nzira y'ubuzima bweranda kubwirizwa kutubera indongozi ya misi yose nico gituma nashimye ko twifatanya na eklezia mu gutangarira abo bapfiriye imana uwo murongozi bene uyu mukristo murayika meze nkamwe maze namwe mukoranye mu mugambwe ushinzwe ubutegetsi aya mango mu gihugu cyacu mushobore kwigana uyo murongozi mukuru wa eklezia bene uyo musirikare yapfiriye ibanga bavukanye imbunda mwazanywa aha n'ukwemera kwanyu kenshi turabumva n'ijambo ngo twashize Imana imbere bavukanye iri jambo rirashobora kubaremesha cyane mu kurangura ibanga mushinzwe kandi mwagenewe n'amatora aho mwashyika kuri iryo jambo ndizeye ko mwaryitondeye kugira ngo ribakuze ryongere rihite ku Burundi n'Abarundi atanumwe avuyemo ndizeye ko kitari cyifuzo kigaragara ariko ryari ijambo ryawe n'ukwemera gushitse k'umukristu yariko arababara cyane yifuza gushika ku neza yatwebwe Abarundi twese ababi n'abeza abo muri kumwe mu mugambwe wanyu n'abatari kumwe namwe mu kwigana Kristo we yababaye agahambwa ku musaraba akabambwa ku musaraba kugira ngo adukize uko turi kose twaba bamwakira twaba natwebwe tutomukunda nkuko Petro mweranda bitwigisha atura mutavuga ijambo narivuga nk'ijambo rivuye ku Mana uramutse akorera abandi nawe nabigire nk'uwahawe ubwo bukuru n'Imana kugira ngo muri byose Imana ininahazwe nayo ininahazwe ibonye ko dutoranya ibonye ko tudatoranya abana bayo ababi n'abeza abo dusangiye intumbero y'ubuzima n'abatandukanye natwe ibyo byose tukabigira kuko ari biremwa by'iyo Mana muntu we wifatanije n'ababene wanyu kubera ko washatse gukiza icyicaro cyawe jewe ndakubwije ukuri wahubye mbere jeho no guhanura ko wakwikurira amezi ukigira kuko uhavuzinukwa n'icyo giteramo mushaka guhurikiramo kuva kuri ino nkuka y'imisa gushika ku munsi wa gatandatu nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri kandi kwibona umutima w'umwe nimukomerere rero muri uko kwemera kuba ariko kubarongora muri iyi minsi kuba ariko kubaboneshereza mu kuganira n'Imana be na bene wanyu bose niho muzotaha iwanyu mwungutse mugiye kudukorera atabiturire muri nze kutwaka atagukumira abanaka mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose naho ko bagake mwarimuzi kuronse ikintu ngo nukuvugiwe na kanaka mwarimuzi ko uronse ikintu ngo nukuvugiwe na kanaka bihava bikagutitura ukumva umengo usubiye ibwana kandi warufize igihagararo cawe ubuhinga bwa bumenyi bwawe na yingendo si turanga twebwa bemera nimuyirimbure mwitegereze icyiza n'ikibi yoba yarabazaniye by'ukuri bavukanye akira ishaka ry'Imana n'umutima wanyu wose umukristu wese kuko ari umwana w'Imana muri Kristo yifatanya na Kristo muri byose. Niho yazaburiya 39 iraba na mwebwe duhejeje kuyumva twayizirikanye ivuga itehendaje. Mu kizingo cy'igitabo handitse ibinyerekeye, nshaka gukora icyo ushima Mana yanjye, amategeko yawe ari imbere mu mutima wanjye. Amategeko y'Imana nayo akoraniye mu ibwiriza rikuru ryayo, ibwirizwa ry'urukundo. Ngazi ko murizi ku mutwe rivuga riti, urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'ububasha bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose, ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyine. None iryo shaka ry'Imana kuri mwebwe mutwara ryiyerekana rite? Muragerageza kudushikana ku mahoro, ku bikorwa byiza biteza imbere abantu? Muragerageza kutwubakira amajambere kandi muyaduhimirize? Uyo kwanka kubagamburukira n'ukuri mumuhane, natwebwe abanyagihugu tumuhane kuko azaba ariko aratwononera. Ariko nuko mubigira muciye kuri urya ari mu mugambi wanyu, nuko mubigira mu bantu, nuko mubigira muriko murasa n'abahatira abantu mu mugambi wanyu. Twebwe turabashimira umutekano muriko murazana, ariko gutwara inzima yongo uketswe ubukozi bw'ikibi, kandi muzi ingene bica umutima abo mutwara. Ibyo byose n'ibindi ntashoboye kudonda, mwashobora kubikora mu buryo bidasiga umuvumo aho muciye. Urukundo mwari kwerekana ruvuye ku Mana kandi rusabwa nayo, mushaka gushyira imbere ruca ruyongobera. Noneho rero tukabayoberwa, tukibaza bo muri, tukarondera icyo mushaka, mugabo rimwe na rimwe tukakibura. Nimwakire ishaka ry'Imana rero n'umutima wanyu wose uko iryo shaka ritwereze. Gende mubyigishanye muri iki gikorane mugiyemo. Ndabinginze Kamwungere asangiye namwe kwihebera igihugu cy'Imana mu ruhande rwo kugikomereza ukwemera, ukwizigira n'urukundo, ngo muhebe icyo cyose cyobigiza kure y'ikivugo cyanyu twashize imbere Imana. Mwongere mukomeze ya ntwaro rusange demokarasi, kuko mukundiye abandi Barundi kwigirira imigambwe yabo. Nibyo mwabonye namwebwe nyene, umugambo umwe uzananye igitsure wa muti Burundi mu manga canke rero bene kujamwo bakisunga wa mugani w'ikirundi uvuga uti igikorwa cy'ubwami kicuye icyaye, bikaba bya bindi byamve guseruka ndamuke. Mwene uwo muntu naheza ngo ateze imbere igihugu, ko mwashize imbere Imana bavukanye, nimwigarure maze mwakire ishaka ry'umukama n'umutima urikunze kandi uryihebeye. Yohani Mweranda umutumwa mu gisomwa twakwiye mu nkuru nziza yiwe niwe atubwira iragi rya Kristu. Erega n'iragi ryanyu mwitaziriye abagumya banga akazina keza. Nimwebwe Kristu rero yarungitse ubu ku isi y'u Burundi, nimwebwe muzobazwe neza yohanagura mosozi ya twebwe twese. Nimwebwe Kristu ashinze bari umunabe twebwe turi, bari mu bushomeri buteye ubwoba kandi mu bwinshi buriza twebwe ababyeyi. ndategera ko leta idashobora gukoresha uwo wese yize ariko leta irashobora kurondera ingene ubwo rwaruka rwoshobora kwironderako akazi kwironderako akazi mukuri no mu butungane kandi ibyo bikabera hagaragara bene mutaga babona muri transparence noneho nta yindi nzira y'amajyambere y'igihugu atariyo kumwene igihugu wese aronsi cyakora aheza karungi cyarya akamanyurira ko babanyi n'igihugu cyamwibarutse mu kibanza cya Kristo nimutuvunga munge twese iyo tuva tukagera kuko nta mwana n'ikinono kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambwe wanyu ibyo n'ukuri ndabibasaba kuko iyi myaka maze mbona Burundi uko byagenze uko niko abantu babeshanya niko abantu bahendana mugabo ushoboye kwinjira mu mugambi uyu cyanje uriya ukabigirana umutima ugororotse atarinda igomba kugusukayo n'ukuri wamushika kuciza hamwe n'abandi erega no muri politike nyene mwebwe abahakristo mubwiriza gukomeza intumbero mwihaye intwaro rusange mugumije akaranga kanyu k'abana b'Imana k'abavukanyi ba Kristo mfura yacu karuta mbere n'akajya k'umugambwe Kristo wenyene ni waturemesha ati ndagusabye dawe ngo ubarinda kabi murakaramba bavukanyi Kristo nyene adusabira kubaberanda ntari nta kindi asabira biwe dawe bagire beranda mukuri kuko ijambo ryawe ari ry'ukuri murahamagariwe kuba beranda inshuti zacu murahamagariwe kuba beranda nabwo ubweranda ni ukuvuga rero ukwera mu mutima mu mvugo y'umukristu niho hava ibikorwa bininahaza dawe wa twese niho urukundo rwatsindara ntiduhumanye rero aho umutima mwiranda hangamye ngo atuyobore none gabavukanyi ko muri abagumya banga ibyo zina byoshoboka rite byo biry'ukuri rite mutagumije ibanga ryanjye ry'abana b'Imana no muri politike nyene na cyane cyane mbere aho muri politike naho nzi neza ko bigoye cyane kubishikako umukama wacu yarasabiye abiwe kubumwe nimwumve ingene asa n'ubaririra mu kubinginga ati dawe mweranda nugumye mu izina ryawe abo wampaye kugira ngo babe umwe nkatwe ndifuza ko mwoba umwe aboneka umwe abarundi badakeka ngo mbega ko kanaka avuga uku kanaka wundi akavuga kuriya nimube umwe muri iryo shaka ryanyu rya politiki muri uwo mugambwe wanyu bavukanyi nta n'umwe muri twebwe yo kwishyira ukwiwe turamutse turongeye ibikomere byasesereje umutima wacu kandi bivuye ku mubanyi cyanjye ku mutware kanaka yaraturongoye nicyo kandi kiratuma dutandukana kiratuma twonona bwa bumwe ariko rero ko tuzi ko twakomeretse mbere bamwe tukaba tubigwaye akabonge mwebwe muturongo uyubu ni mushiri imbere uko muvuga muti dushize imbere imana ni mudufashe gusaba n'ikigongwe kukigiriranira duheze dusubize hamwe icyo kitabaye naho dukunda kuririmba bumwe n'ukuri nta burundi buzoragama nta burundi buzoba bumwe tugabire semana yacu iyo ngabirano y'urukundo iruti zindi zose niho rero twokwamiza imbere y'amaso niho rero wewe twokwamiza imbere y'amaso tukagusenga tuvuga tuti dawe watwese ngicyo bavukanye icyo tubipfurije mu ntango y'irihuriro ryanyu ry'igisabisho mu ntango y'iki gikorane hari intungane muri mwebwe kandi jeho nibwira yuko mwese mushobora kubintungane twashaka ko mutubera zoko maze aho Burundi bwakagorewe aho bwakicaniye bube koko ubwami bw'Imana igihugu cy'abavukana Imana nibahezagire ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.